Ale fuck his skin. Mbuga wale, in unbelief. Jesus. But slim man and bell, wait, how could it let you go? Pussy in them bell, wait, how could it let you go back that way in them bell?
Mehlweni na vele ngabona uthando inhliziyo yami khetha wena amehlo amajonge wena twala nyatwala baby you the one for me twala nyatwala baby you the one for me twala nyatwala baby, you the one for me, twala, yeah, twala. Believe me when I say yeah.
Ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela. I want somebody, not like anybody.
Who now and now where to stand or stand me?
When you are the somebody, not like anybody.
I know and now where to find in the moon too.
I want somebody, not like anybody.
Who now and now where to stand or stand me?
You are the somebody, not like anybody. I'll find in the moon too. Where in the moon too? My boo. I won't play you. No, no, I love you, I really do, my buju.
Ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela. My boo boo,
ngempela,
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 mano, I love you,
ngempela,
really do,
ngempela,
my boo boo.
Twala kalito,
kuhle semunazi, rata wena, yeah. Swana no di koti marame. I am get us, you better believe it.